Bulise kodada befundisi masebethe wethu okwahlukana ngabo bonke babunye nomama amen bungeleleke na dada befundisi bezinkonzo abakhona phakathi kwethu ngegameni ihlele inkosi yethu nomama ngokunjalo amen kusamtana abavangeli nomama basitana basishumayeli nomama omama abadala notata abadala bakhoyo neendwendwe zethu zebandla ndiyadlulisa egameni lenkosi amen balibonga igama lenkosi abantu abatsha Sunday school nabaphathi babo ngegama elihlele inkosi amen bathandekayo omile phambi kwenu umzalwane menzeleleni malibonga igama lenkosi ndikwisebethe lasesinqumeni malibonga igama lenkosi apho ke inkonzo yami sandibeke khona malibonga igama lenkosi esinqumeni amen haleluya menzeleleni lona ngokuzalwa umhlaba ugatyane malibonga igama lenkosi amen bathandekayo miphambi kwenu ke umzalwane ndiyakholwa sindisiwe izono zami zixolele malibonga igama lenkosi amen bathandekayo lela ke inkonzo athi singayo apha namhlanje malibonga igama lenkosi ayifani nezinye inkonzo haleluya khona inkonzo malibonga igama lenkosi esizenzayo kodwa le inkonzo inomahluko malibonga igama lenkosi ngoba le inkonzo yile yenza mna okokubana ndibe umntwana kathixo malibonga igama lenkosi yiyo eyenza uba malibonga igama lenkosi mandihlanjwe ngami igazi likayesu ngoba le inkonzo inkonzo yegazi malibonga igama lenkosi amen bathandekayo yiyo le nkonzo haleluya eyasibeka ujesu ekuphambanweni malibonga igama lenkosi asibekile izandla baphilile abantu kodwa zange babe namandla okwahlukana nesono malibonga igama lenkosi zange futhi bakuphakamisa athi ngokubaphilisa kwakhe malibonga igama lenkosi haleluya abazange babuyeke khona emhlabeni abantu kuba bephilisiwe nguyesu malibonga igama lenkosi yiyo yathi kwanzo abayenzayo ukuze abantu baqola nesono yinkwazi yasemkhamlasweni malibonga igama lenkosi amen bathandekayo ayiyo into yakhosta ubomi bukajesu ngaphandle kwesono malibonga igama lenkosi sisofela sona yiyo lento sinikileyo namhlanje sahlatshwa ngegazi malibonga igama lenkosi elakhisa kuye malibonga igama lenkosi waliphala igazi kuye ehlithwa kodwa kunenkonzo wayimisa malibonga igama lenkosi wamisa inkonzo yomqolo haleluya noba wayemangakananga ebethembe ngesiphikili halibonga igama lenkosi ethukwa esenzika ngento kodwa yena wayimisa inkonzo yomqolo
Yeah. Tata wenu tutata mungameli mama Tibuliso tata wenu tutata msizi mama Tibuliso tata befundi mama Tibuliso tata bashumayeli no mama Otata bafangeli no mama Keka male nkosu yesu Tibuliso tata bonke no mama bonke Keka male na yonku mdola pa keka male nkosu yesu Amen Andoki kamale nkosi Amen Namdimile ndizomela obunye ukuthetha kwakhe kwesibini alibonke igama elihle emngamlezweni malibonke igama lenkosi ithi ibhayibhile kwakukho abantu ababebabini wayenabo phaa alibonke igama lenkosi wayekhonywa nabantu ababini lithi ibhayibhile zizihange alibonke igama elihle emxhakile ephakathi kwabo noma benyamgana emvakalayo kodwa lithi ibhayibhile kwakhona yena alibonke igama elihle phakathi kwabo liyavakala igama lakho alimnandanga alisakuthiwa zizihange kodwa yena ukulunga ephakathi kwabo alibonke igama lenkosi
ngomsa
emizweni yakhe lasolubalwa noba sibule mebo kodwa lufilile uncedo
wathi leader
yes wathi kuye inene ndithi kuwe namhlanje uyakuba nami eparadise
Verse 42.
Wathi kuYesu uze undikhumbule Nkosi xa uthe weza usekukumganini bakho
wabona uba udinge kuba angasali uba seuncedo nabeka wakhe naluhlangulo nalusizo makangasali wazicele
belila pa. Kukhona abantu ababe buhlungu pa. Sawunika yonke into ubhekini. Izwi lesithathu. Kwenzekani indlela mini?
Yebo Nkosi yami.
Ok. Christ goes.
Sawushila Bible ibathandeka kuJohana 19 verse 26 benitheke igama lenkosi yethu Jesu Christ.
isivalo sakhe uyise nonyana unina nonyana abe uyilifa kwafika ikahleka inkonzo ingenzi wakhe kwakayigcwele kwafika kijanisa nonyana bakhabika inkonzo ingenzi wakhe bayiphelele sinawanamndakaqombe kuthiwa phapha kumnyama singasi kuthiwa phapha kumnyama nothixo wambona unyana wakhe uba ikhona ingxaki umnyama wajonga uthixo wayakuya wafika wenzani
wadanduluka uYesu ngezwi elikhulu esithi eli eli lama sabakathana oko ukuthi thixo wami thixo wami undishiya ngani na
ukuba izandla zakhe zijobheke
ngoba izulu xa liselile liselile inkosi imsikelele ahamba amasoldat emcicizelisa endleleni inkosi imsikelele ebethwa ethukwa inkosi imsikelele xa efika kwikhotho esibini kuherodi inkosi imsikelele waphikotha naye ngoba ekhothi uqale uphikothwe phambi kokuba kuthiwa unetyala inkosi imsikelele uthi kuherodi embuyiseleni upilato ngoba mna ndimfumananga enatyala ngoba inkonzo yayihlelile ukuba inkosi imsikelele kufunele inkosi imsikelele abethelelwe enqamlezweni inkosi imsikelele uthi ke xa ebuya kupilato inkosi imsikelele acinge ichiwe upilato inkosi imsikelele athi njengoba sidla ngokuba sikhulule isihange esikhoyo inkosi imsikelele ebona ukuthi eli cebo lingamenza phunuku uyesu inkosi imsikelele wabiza ubharabhasi inkosi imsikelele wathi ndinikhululele ophi yabaleka imfihlakalo yavula amehlo esihlwele asithatha inkosi imsikelele isihange sangwaliswa ukuze yena abe kutyala amehlo azo zonke izihlwele athi mkhulule ubhanabhasi inkosi imsikelele ngoba izulu lalihlele ukuba yena inkosi imsikelele nguyo ozawuyithwala inkosi imsikelele kodwa mbethelele emnqamlezweni inkosi imsikelele emveni koba kwenzeke konke inkosi imsikelele bekwenze konke abakuthandayo inkosi imsikelele ili bhayibhile kwaba mnyama zathula intaba bathula abantu ezindlwini kwangabikho umntu uthetha nomnye naba besawuta kwecwaka ngoba indalo yayidisipleya ukuba imeko yokushiywa komntu nguthixo iba njengobumnyama ekubethweni kwakhe zangakhale ekunyelisweni kwakhe zangakhale ukufakwa kwakhe isaba sameva wathula wathi cwaka xa zingena izikhonkwane wazola ngoba wayekonekthile kuye wedwanga ufana nongabuviyo ngoba wayekuvu ukukonektha kuye ubethiwe uyamvu khona wathula wanyeliswa wangaphenduli naliphendulayo lelo xolo ngoba ukonekthile kodwa lithi izwi lenkosi kwaqala indalo kwaba mnyama kwathi khatha inkosi imsikelele bonke abantu bajongajongana basingasinga bebona ummangaliso kanti sisimo esenzeka entliziyweni yomntu xa eshiywa verse 45
kutheke kuthabathela kwilixa lesithandathu kwade kwasa kwalilixa lesithoba kwehla umnyama phezu kwawo wonke umhlaba
kwehla umnyama phezu kwawo wonke umhlaba 46
ke kaloku malunga nelixa lesithoba wadanduluka uYesu ngezwi elikhulu esithi eli eli lama sabakathana
eli eli lama sabakathane uthi thixo wam undishiya ngani na wayefundisa inkonzo yokuba inkosi imsikelele ezintweni zonke ngathi kungashiywa njengoba simile ootata besimise apha kanti kushumayela abantu abalahliweyo kanti kushumayela abantu abashiyiweyo benza imiqondiso beshiyiwe inkosi imsikelele ilibhayibhile bashiye bamshiye abantu wathula ngoba wayemvu umnikazi wenkonzo ekhona kodwa
wathengwa ngethuba esivu ukuthi akasekho umnikazi wenkonzo wakhala inkosi Sikelele ngoba inkosi yamakhosi inkosi Sikelele yayikwazi umsebenzi wakhe ngoba ngoku njengoba wayesenqamlezweni engenatyala wayeyikharia inkosi Sikelele elodiwe izono ababemphanga babekhona apho ababembamba babekhona apho inkosi Sikelele ababembethelele enqamlezweni babekhona kulo mgodlo wezono lathi izulu xa libona labona ubunyukunyuku inkosi Sikelele lafulathela izulu ngoba izulu alikunyamezeli ukubunyukunyuku ukumanywa noKristu akuvumelani nesono noKristu akuvumelani nesono isono sithintele insebenzo kaThixo ngoba yena ngoku noma wayesebuntwini izulu lintsixile ebuthikweni balo wayengumntu njengamnawe kodwa into eyayimgcinile kukuziva ekonekthile kodwa lo mzuzu ukuqhawuka ubuhlobo phakathi kwakhe nenkosi wayazi ukuba inkosi imshile akafananga noSamson uSamson wanikwa imfihlakalo kodwa ingozi yakhe zangakwazi ukubona xa eshiwa athi efika amafilisti inkosi Sikelele wathi ndizakwenza njenje sasihlanje ngoba xa umntu eshiwe nguThixo uhlekwa nazintaba inkosi Sikelele kodwa inkosi yamakhosi inkosi Sikelele yakuva ubushiywa ngoba yayithwela isono selizwe ubumnyama babuchaza ukuthi kuba mnyama enhliziyweni yomzalwane xa esefulathelwe lizulu kushiyeka ukuzazi kushiyeka ukuzithemba kodwa izulu limfulathele
yakhetha ngoku kubuhlunguswa kuThixo bangakushiya bonke abantu kodwa kushiya kuThixo ungangafunwa ngabantu kodwa ukufulathelwa nguThixo masiqinde kodwa ungasilwa umnxibelelwano noThixo malungaqhawuki ngoba le ndoda yafulathekwa wabomba uyandisiye uThixo wakhala wathi Thixo wam undisiyela siyangena kwelesihlangisi tata umzimba wakhe wawubili
umsizi kunye nomama simbise ke ootata bonke nomama simbulise ibandla lonke egameni leNkosi uJesu amen. Sithatheni izwi leNkosi sityhile kwincwadi kaYohane chapter 19 verse 28.
Owahlatshwa eGolgotha.
Ukuze sifezeke isibhalo wathi nginqaniwe
apha sifumana uYesu esemnqamlezweni iBhayibhile ithi wayeseletyakatywa ngendlela zonke uYesu wahuza igazi uYesu umqolo wakhe babe ulimile iBhayibhile ithi malibongwe igama leNkosi akathetha wabanje ngegusa esidenge phambi kwabatheli bakhe malibongwe igama leNkosi uYesu apha akanamandla usemnqamlezweni uYesu malibongwe igama leNkosi bathi sivuye fethetha amazwi malibongwe igama leNkosi yethike ngokweBhayibhile wakokuba ebonile ukuba kufezekile konke ngamanye amagama i-assignment ebeyizela emhlabeni uyabona into okokuba uyayiphetha ngoku ufika kwigasa lesubmission ekile konke
amen
amen malibongwe igama leNkosi uYesu wathetha la mazwi wathi ndinqaniwe malibongwe igama leNkosi wathi uYesu ndinqaniwe ahlobo la mazwi awathetha namhlanje Yesu lwa lethina namayuda kuba ukuhanyukela kuyamanzi ukuthi ndiyoshile ngale papa kuwe wena undawo ngeucele kuyamanzi makho kwigama lenkosi ithe bhayibhile abafundi bakayesu xa befika bafika bemphathela ukudla uyesu akadla noba kudla othinta okwam ukudla eyona nto esimo lwamnqalo kukwenza intando yalawo undithumileyo kanti ngemva kweveke esindinqaniyo bade ndifuna amanzi kanti umnqane lukwenza intando yalo amthumileyo bathatha isipotsi bagalela iviniga bamnikeza uyesu becinga fanuba yeyona nto no enobanelisa umnqalo lwakhe my god kanti eyona nto yabanelisa umnqalo lukathixo lukayesu kokubona into yokokuba akekuzele emhlabeni kufezekile yintani yesokuyizele emhlabeni kokubuyiso kulahlekileyo yintoni yesoyizele emhlabeni kuba ukufika kwam abagulayo mabaphile unqalela ukwenza intando yalo wamthumileyo yintoni intando yakho yesu kukuba xa ndifika bexakekile ndithi izali kumnonke nina babulalekayo basendwayo ngumthwalo ndizawuyinteka ukuphumla njongo kayesu kukuba xa behlangene naye abantu bangabuyi babulalele wasuka uyesu wajonga imiphefumlo yabo wanxalelwa wabona into yokokuba basemnyameni wanxalelwa le miphefumlo makonke igama lenkosi nanamhlanje uyinxalelwe le miphefumlo malibonge igama lenkosi nanamhlanje usayilandele usayinqalelwe le miphefumlo wadanguluka awubona into yokokuba zonke izinto zifazakele wathi ndinqaniwe wathi ndinqaniwe malibonge igama lenkosi kanti uyesu unqalelwe aba bantu basesibini kanti uyesu unqalelwe sesengathi kule mihla yethu uthi bangafaka umnqalo lukayesu abantu abazelwe nguye banqanwe njengaye abantu abaphuma phangweni lakhe babelonqalo wenalo banganele kombona umntu ethabalala sengathi angalifakwa yinqalo malibonge igama lenkosi wathi uyesu ndinqaniwe baphithizela beza neviniga bezama ukumseza malibonge igama lenkosi kodwa imvana malibonge igama lenkosi yayinqanela izinto eziyimiphefumlo malibonge igama lenkosi sengathi ngomntu olapha ongekahlangani nezwi likathixo angayazi ubukunqanela uthixo namhlanje angayazi ubukunqanela uthixo namhlanje malibonge igama lenkosi le nto apha kuye engaphumliyo usesezonweni malibonge igama lenkosi inkosi ke mayinisikelele kodwa uyesu unqanile unqanele imiphefulo yethu inkosi imbusekise
Yeah.
khona umntana uqhele ngo khona umntana uqhele ngo zonke izinto zasazifezekile wathi ndinqaniwe ndinikawena ke ngoku kwathiwa nabo
Thank you. Wena wokhona. Eyo mikhonjulu nanta.
kwamika kusana abuthipa balonge kamale ngosi kusana baba wayefundisa misini baba wayefundisa tabilani kwathwa wakufundisa umntalenta wakufundisa umntausingelwayo wakufundisa umntwa
Oh!
umuntu ongafelishanga oyigqibileyo
inkosi. Thatha imali yokuyigqiba. Thatha imali yokuyigqiba. Bona ubikhona inkosi.
Aleyo thethisa izinto eziphazamisa ezingenza ukungayigqibi. Malibonge igama lenkosi. Usana wephezulu nenjalo umuntu azuzele onke ihlabathi alahlekelwe ngumphefumlo sole zinto zonke haleluya kodwa uyifelisha inkosi malibonge igama lenkosi
nalinkozwa inasikebi nalinkozwa inahlwempu kodwa ifuna umuntu ozoyenza umnikazi wayo wayenza ngomzimba
umnikazi wayo wayiphila ngomzimba akawukhalela umzimba wakhe noba wenziwani ngabantu ekiweyo sobuyela phakathi ukholo ixesha likho ngakuwe ixesha ilo lakho uyaliphiwa eluphiwe usebenzise malibonge igama lenkosi
Superilé, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. sange kanti mongameli nomama mongameli kazi mama uthathe umsizi nomama otata bonke makasilisane amen nomama kulisa omama befundisa otata befundisa otata basimayeli nomama basimayeli otata omkhulu nabogogo ibandla lonke likathixo egameni kayesu wasenazarethe bayibonga inkosi abantu bonke namhlanje begcwalise lendlu bazokuba ngabangqina kwakunje namhla wakubethelelwa uyesu babefuna abantu uqondo belaqo lizawuphumelela na bambi babemkhalela ukuba abethelwe umntu osiphilisela imilwele yethu bangumntu othe besigula wasiphilisa namhlanje kuthiwa liqoso abanye bemkhalela kodwa wawenza umsebenzi wakhe thule amen kwaba le nkonzo yeyabantu abathetha kakhulu le nkonzo yeyogcina umbilini osulungekileyo le nkonzo yeyokubona ihlaba isihlabo kuwe yakumfundisi yohlanguka nenkonzo yiyo ethi ngoku ndingcolile amen ayithethi nabantu bonke ayithethi ngebali kodwa ithethe emibilini womntu ngamnye bakulungile yiyo ethi gumaguma yabona ke kule mihla uxhuma abantu belezono be-athalala noba benjalo beze kule nkonzo amen abantu abakwicala labantu abambethelayo ngoba beza benezono kodwa bazomamela umntu owabethelwe ngelatyala amen wayifeza inkonzo yakhe engenatya amen bebona le nkonzo ayifani nala nkonzo kamama onzo wamama endalindiphilele mna esithave amen uya wena mama mama uthatha abantu ababekibo uyithetha lento bawubawusela sele bakile balibale noba bebenimsawena ebonke inkosi ayibe lesizi labalungu asifani ngokuba sezimpilweni asebedloka ixesha basifike apha kwangoko ngoku bekufanele uba sekena baqala loba amabili amatsele amen bajwa bagwele noba kunjalo inkonzo
Call it quite a little. Oh!
umoya wawo ikati wayijonge phezu kodwa ngathi luyigilile kwenekumikaswalo kwejokayoulikala umoya wakhe kwethwa wayephambezu kuye
Yeah.